ayrka ana la tahay abe ma ka jeebsan way jow ya sheka anda manay sadax soo jeeku gaay Naftaydo mitay